Kunjani bani ukhuluma naye?
Angicabanga ukuthi uyajabulela ukwazi ukuthi ukhuluma nobani.
Hayi ndoda, ungazongidelela manje. Wongifonele ukungibani?
Ukhuluma naye indodana kaSigoloza. Lokho wakuthatha kubaba. Kuyafuneka manje. Qale wathatha impilo yetimer lami. Waphinde wamcrossa kuleya heist.
Hey wena ungazokhuluma usuzo wena. Thatha lapho into oyikhulumayo.
Ekuseni ngovivi wena soze ngithakhuba umkhulekweni.
Baba ngizawuthini nange siphile ngaphandle kwaJehova.
Hayi yabona mani ngaba yini ngaphandle kwakho.
Hayi Nkosi yami.
Ngisaphuthuma mani bengiyo-checka laphana ku-office.
Yho baba uhlala umatasa.
Uku mayibhulula wampela ngamboni.
Yebaba ngiyacabanga ukuthi ulabangani bakhe yasola hambe ngolosihlanu. Hayi.
Hayi azila. Ukukhuluma naye.
Ngisazomfonela baba ngisengakakhulumi naye ngisazomfonela ngimcheke ukuthi uright yini.
Oh okay. No, angiphuthume ke ne.
Ngihambe
ngizobona ngelunch.
Okay baba ngihambe kahle.
Bye.
Bye. Asimfuneki le ntombazana. Sandile mara. Oh. Nana mara. Wena ungibambi phone ukuphi? Ubaba kukhathazekile ngawe ngicela mawuthole la mlaye zongifonela sesi. Hawu Nkosi yami.
Sophoza ushoshosho ukuthi lento izasibaka manje.
Khululeka. Ngingakubhayisa sathi.
Hayi
hayi. Relax, relax.
Sembile, sembile boza. Sembile. Shaye boza, shaye.
Hello.
Khuluma Magwebu.
Wena mfana, yini ke ngakubuye futhi? Wena ukulandelana nami wena.
I want 2 million.
Ine. Utakiwe.
Check your phone.
Ha?
Nazo.
Yamfana.
Ngizokuthumela i-location la kumele u-drop off le mali, yezwa?
Samatheza manje.
Okay. Thumela i-location.
Namanje.
Baza yam! Baza yam!
Baza
yam!
Baza yam!
Yazi mangiphesa wena ngiphelele, ngiphelele baza!
Hlezi nani, hlezi ngismayilisi.
Asiyikhuphulele kahle boss, nalo.
No, asidle kuqala then bese sishaya ufulash, yanga understand.
Eh, plus boss, yo.
Sijikela kamthini.
Asikele, khona le nje.
Skonga. Asidibani. Dali? Dali!
Isikhumba senjindala kwenzakalani gazini. Basibiza ngama fast and careless so ziphi ziyapi kanti?
Eh boza yami. Ngicakekile nami.
Kwenzakalani?
Boza manje. Ngiqeda kumfonela nami ngicakekile ukuthi kumele ngenze njani. Angazi ukuthi kwenzakalani.
Ngiyakubamba lapho. Hayi mara sothi simuzwe umayijima kaqhamuka yabo.
Uzobamba ngegcwele mfowethu.
Nazi yamfowethu, hayi sule kuse kancane.
Yes makhela.
Mayijima, kosonke lasinamba ngathi.
Ha, kona ukumsuzo lana kwenzakala.
Awukuze manfowethu enkulu, mani lokushisa kwalela ngalikhiphu nomali into epayipini, mani uyabona kwenzakalani mayijila ngafana.
Okay, nalani ke makhela. Kona ukumsuzo wafethu kumoshakela.
My lord.
Usiphuno nohamba umthetho.
Khuluma nami.
Umthetho ufuna nami. So funa ku drop imali by tomorrow.
Sasa
kahle kahle mechi.
Ngizokuthumela address. Fika ke ekseni uzokollect bag yemali withdraw. Then wena how much ita kwahlala standby la?
kahle kahle my chief.
Akwenzi njalo madodana.
100% my chief. Yonke into 100 my chief. Yonke into zawuhlangana my chief. Themba thina my chief. Sinawo my chief.
Siyabona.
Thank you my chief.
I like to be on TV. I'll keep on dropping hits like any bonke baso kala. Hey, hey. Buni mali yami. Bafana ngaso kala. Bafuna fana nami. Nenamba ngoba fala. Buni mali yami. Buni mali yami. Buni mali yami. Enemies, don't forgive them, they don't know what to do. Still I'm the best, and I'm independent. Now I'm going solo, I don't deal with the crew. Haters wanna see me down, cause I'm always growing up. Hustling for the moolah, man, bonus is the fucking fame. I don't even amateurs, nigga, I'm a greatest, ayy. I need all these challenges, I'm not scared of anything. Back to the story, man, I need my money. No, I am sorry. You gon' have to pay me. I need to make some hits. I'm a hit man. I need to kill the beats. Each and every time.